Isaha zitandatu zikaba zimaze kuba zirenga ku iminota 17 hano mu studio za Radio Magara Times FM, akaba ari umwanya wo gukurikirana amakuru tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Bigirimana Akumeri. Ndakuramukije Akumeri, nongera ndaguha n'ikazi.
Ndakuramukije Johnson, ndabaramukije namwe inshuti bakunzi ba Radio Magara Times FM, twongera tubasaba imbabazi kuri kano kanya karenze ko kazi mu makuru y'uno munsi. Igenekerezo rya 2023 Ntwarane mwaka 2020 nagizwe n'izinga nkuru zikurikira. Mugihe umunsi muza makungu wahariwe umukenyezi usanze uhimbazwa kuwa 8 Ntwarane muri komine Bugarama hoho, bashimye kuhimbaza kwigenekerezo rya 2021 Ntwarane. Ku munsi wa gatandatu harabaye inkino z'umupira w'amaguru ku kibuga cy'umupira w'amaguru cha Magara. Izo nkino nazo zikaba zari zihuje imigwi ishika kuri 6. Mu buhinga bw'ivyuma turiko dufashwa na Jean Ciza Mukanya. Nido jano makuru
kwino muri sanze muri radio Magara Times FM.
Ndasubiye kubaramutsa. Mugihe umunsi muzamakungu wahariwe umukenyezi uhimbazo kuwa 8 Ntwarane muri komine Bugarama hoho, bashimye kuhimbaza kwigenekerezo rya 2021 Ntwarane. Wari umunezero gasanzwe mu bakenyezi bo muri komine ya Bugarama. Ibirori bitangurirwa n'uwo munsi bikaba byatangujwe n'urugendo. Bamwe mu bakenyezi bo muri komine Bugarama baratubwira caranze uwo munsi mukuru ndetse n'icyatumye uwo munsi mukuru wabo ukogwa kuri iryo genekerezo rya 2021 Ntwarane. Reka dutege amatwi umwe muri bo akaba yavugiye kuri mikro ya Felicien Bigirimana.
Bajese rya 2021 kubera turi makomine kugwego gw'igihugu cyabitse kujya munsi kugwego gw'intara cyabitse kandijwe kuwundi munsi mbwa rero kubera dusanze turi abana b'intara n'igihugu natwe tukora mu makomine twashimiye leta rya 2021 babanje kureka kugira ngo urwego rw'igihugu n'urwego rw'intara kugira ngo bishikirwe kugira amakomine nayo atashikirwa kuko ntitwohera hejuru twaje duhera twabanje kurekera abadusumba. Hanyuma kubyerekeye ukuntu twabibonye abakenyezi n'ukuri twaragewe cyane twarisanze twarahisemo umunsi umwe tuba turonse mu minsi 360 waratunezereye cyane kuko twarisanzuye bidasanzwe turaronka amajambo impanuro adasanzwe. Narinda twimirije amatora y'uyu mwaka wa 2020 twayarose n'inyigisho zidasanzwe mu buryo twumva ko umukenyezi ashoboye kandi yisanzuye muri ayo matora no mu bindi bikorwa nyine byose byerekeye umukenyezi byerekeye igihugu giterambere ry'igihugu turumva ko umukenyezi ashobora kubijamo. Imbere y'uko ujya mu minsi mukuru umukenyezi yisoneye kandi wibanga urubanza ruhera mu rugo era ku mushinga ntawe wamubakanye mu gihe ubu mufise rugahera ku mwana akamenya ati mama ni ko yagiye yashatije yaberiwe yagiye kubyogwamo n'abandi no munsi mukuru wiwe mu bisanzu rubanza umukenyezi ariko arategura aruhera haziko niwe mukenyezi wibanga koko. Natwebwe nyine twari ko twabikoze twarasabye uruhusha abashinga ntawe bacu kuba bafise turabwira ibibondo byacu yo turoye mbere n'abari bafise akanya turabatumira twari twisanze twari kumwe n'abandi n'intwaro nyine zicurongoye muri iyo komine twaratumiye n'abandi batandukanye bo mu yandi mashyirahamwe atandukanye urubanza ntirwari rwatwe nyine rwari rwatwese twarisanzuye twaratumiye. Murakoze.
Reka amakuru yacu tuyabandanize mu gisata c'inkino. Aho ku munsi wa gatandatu habaye inkino z'umupira w'amaguru ku kibuga cy'umupira w'amaguru cyo ku Magara. Izo nkino nazo zikaba zahuje imigwi ishika kuri 6. Ndashimiye Jean Baptiste icegera cya kabiri cy'utwara ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru riri Bujumbura yari yahishikiye akatubwira uko izo nkino zari zatunganijwe kandi akagira ko ashimira abatunganije izo nkino ukuntu bitwararitse gukora isuku na cyane cyane mu kugira abashobora kwirinda cyakiza coronavirus. Reka tumu
Inkino zo mu cyicaro cya 4 zatanguye mu ndwi iheruka. Aha rero ngaha kuri Magara iki kibuga twagishyizemo mu nkino ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru Bujumbura tuzo gukorerako kubera hari ama ekipe menshi usanga ari ino savatireka kugira ngo tuborohereze mu byo kwiyunguruza bacye bakinira hafi yaho bari. Nico gituma rero muri ko murabona izi nkino zo mu cyicaro cya 4 hama abazoba ba mbere bacye bahura n'iyindi migwi nyine mu yandi mapure i Bujumbura hama bashore gukina ni ukuvuga uvuye mu cyicaro cya 4 cyangwa mu cyicaro cya 3. Twebwe ahubwo turashimira n'abantu ba hano ku magara kuko twarabye hijya no hino turabona ko hariho amazi yo gukaraba hariho n'amasabune twari twabyifuje yuko hano hazarakonera abantu benshi boza barakora icyo gikorwa cyo gukaraba muri ya ntumbero yo kugerageza kugwanya iki kiza mubona kitubangami nunga harero babikoze turabona bamwe bamwe barabikurikiza murabona ati hari abantu benshi ego biragorana ariko turagerageza uko dushobora kugira ngo abantu turabe ko bukaraba kugira ngo tugerageze kugwanya icyo kiza
Chodri numumenyereza wa Magara Star ati naho bitagenze nkuko yaravyiteze arashima kuntu abakinyi biwe bavyifashemwo ariko kandi akanegura ukuntu bakuyemo abakinyi biwe kandi aribo yarasanzwe afise ko icizere hagira ko asaba ko boronswa imyambaro y'ugukinamwo na cyane cyane nk'ibirato hamwe n'impuzu reka nawe tumutega amato
nkuko numenyereza mushasha cyo kumenyereza icyo cya kane cya Magara Star gusa imaze tuyikinye abakinyi benshi bati bafise amazuwezi ariko ndashima ukuntu bavyifashemwo bakwitanze ewa uko bishoboka cyose iyo wanje byashitse abakinyi nize yuko bashobora kumpinsinzi naho bagerageje kwitanga uko bashobora bwose babakuyemo hari n'umupeti umwe bita Magendera na nizigiye kandi yari mugufi ya nti mu maso nyaburekana yuko akuze cyane ariko bamukarasize je byambabaje rwose icyo nubasaba nuko batoze barabisura y'umuntu ahubwo bomanze kubaza neza ati uwo muntu yafite lisansi muri kadi uko abonaye nazanye bose bari bakinye kadi y'umwaka uheze sinzi ukuntu bamukuyemo kandi yarakinye kadi nkabasaba yuko batosubira iyo myifato yabo bakazi baraba bisunze amalisansi bafite n'imyaka icyo nashimye ku rukino rw'uru munsi nashimye kubona abakinyi naho babafunga bagenzi bari biziki bagumanye bari hamwe cyo ndagira ndakibashimira ntacyo nagaye kubera ni nimenyereze ya mbere ntanguye ndizeye kunyimeza igira kabiri yuko ndashaka gutsinda nkatabukana itsinda icyo nubusaba ni uko buturonsa imyambaro kubera abapeti bakinye iyi match uno munsi nta birato yari afise twamanje kugenda kubirondera ahandi abandi nabo bakinye mikuruwazi twadusaba perezida w'itima Magara Star yuko yagerageza kubarunsa ibirato cyo kimwe n'imari kuko nimari twakoresheje nzi twari twakoze
reka na Rutunga Star mumenyereza wayo nawe nyine arashima uko izo nkino zari zitunganije ariko akabona yuko nawe nyene habayemo agashavu mu gihe bakuyemo abakinyi yarasanzwe nawe nyene yiteze yuko baza kumukinira neza ni Egen dushime mumenyereza wa Rutunga Star akaba nawe abitwiganira izo zose zikaba ari inkuru dukesha mugenzi wacu Jean Chiza
twadusebekeye umugwi wa Rutunga Star mpereye ku byo kwanza no kwishimira urukino rwabaye neza rwa rukino bibereka kumenga n'urukino rwa kivandimwe naho yari shampiyona twese twakinye nta muntu yigeze agira ikibazo icyo cyambere no cyishimira kwanze amico shobora kugana nacyo nuko bivanye n'ukuntu abakinyi bamwe bamwe usanga babakuyemo ugakinisha ari staruzi icyo kintu nakigaye vraiment ko rukora ara nk'urukino twakinye ni nk'urukino umuntu ataba yateguye bivanye n'abakinyi buronse muri ako kanya nk'umukoca ntibishobora kunezera kuko abakinyi bamwe bashobora gukuramo nawe ushobora kuvuga ati aba ntibari kuvamo ariko kubera kudashobora kwiha iryo tegeko turashobora gukina ego FBS yahabaye mpereye hagati n'imbere naho inyuma atari kirenga mugabo hagati n'imbere peske nk'abakinyi bose bakina hagati nta n'umwe yararimo imbere uko nyene byose ndashobora gukeza abatunganye zino nkino kuko ni nkino zihuza abantu ni nkino ushobora kuva hari ukaza ngaho ugahuriraho n'umugenzi mukamenyana icyo reje mvuga ni ukuri ziri mu ntumbero nziza ntangwane n'imwe ariko gusa icyo bakwiye kuraba ni kuzi hari abakinyi bamwe bamwe kuko twokina tunezerewe tuvuga tuti tuko turonka intsinzi twese
iyo akaba ari nayo nkuru ya nyuma turangije ko amakuru yacu ariko kuba dufatiye mumva no munja reka tubibutse ingingo nkuru zari ziyagize Mugihe umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi usanze uhimbazwa kuwa munani ntwarane muri komine Bugaramaho bahisemo kuhimbaza igenekerezo rya 2021 ntwarane mukaba mwashoboye kwiyumvira bamwe n'abandi muri uwo munsi mukuru ku munsi wa gatandatu harabaye inkino z'umupira w'amaguru ku kibuga cy'umupira w'amaguru cya Magara izo nkino nazo zikaba zahuje imigwi ishika kuri itandatu mwagiye murumva bamwe n'abandi cyo bagiye babivuga ko ndabashimiye nshuti bakunzi mwari muteze amatwi iyo makuru ya Radio Magata MSFM shimira uruganda rwa Radio Magata MSFM gutorokanya amakuru rwa gutorokanirije nibagiye ukengurukira ciza ja yatumye amaji abashikira neza amakuru naye mukamwashikije na Armel Bwiriman mugira mu bamubawe
gwino muri sanze muri radio Magata MSFM